urya mugabo Barisito numubeshi ni numubeshi ko murantunga nimba mvuze imvugo mbabarira amatwi ariko iyo umuntu ari umubeshi umuvuga kwari urya numubeshi kandi yibaza yuko mu mutwe wiwe yibaza yuko gukora politike ari ukubesha
ikansubire ndagwe kaza nshuti munyonyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanyira mu mererege kuri mumwe somvireza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yaje kudushikira nibijanye n'urugamba hagati y'igihugu cyacu Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda, mugabo ibi byose bifatiye ku majambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ku gihugu cy'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye yamazwi yuko avuga ariko gushira mu ngiro ntibikunde ubuyoba ahejeje ku gira ico ashikiriza muze kunyemerera tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka nsubire ndagwe kaze kuri yumviriza makuru yacu yereriye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muhereriye irya nino mu karere k'ibiyaga bini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri yumviriza makuru yacu uherere nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu makomine ajya atandukanye mu bisata bitandukanye by'igihugu abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abahereriye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Ubujumbura. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero tubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusomoroka mu si video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazo jyana no nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko yari amakuru avuga mu isata bitandukanye gisata cha politique umutekano w'agateka zina muntu mu katorozwa n'umugwa wamenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mugabo ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nyuma y'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu cyacu Burundi Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ubwo nyene yamenyesha yuko igihugu cy'u Rwanda nanone cyama kibonekeza mu bikorwa bitandukanye ibikorwa birimo nanone kwigisha no gutanga inyigisho ku mugwi w'inyeshambo wa Red Tabara ufatwa nk'uwitera bwoba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Dufate kuri ayo makuru Evariste Ndayishimiye wewe yatangaje yuko atazobandajya kwihanganira ivyo vyose nubwo rero ico gihugu cy'u Rwanda cahakanye civuye inyuma ibijanye n'ivyo bikorwa vyo kuba co bagiterera umugwi w'inyeshambo wa Red Tabara nkuko amasoko yacu avyemeza. Igitangaje abatari bakeje nuko ngende rero Perezida Evariste Ndayishimiye wewe avuga yuko rero ibitero vya Red Tabara vyamuka mu gihugu cy'u Rwanda yamara Red Tabara egatera ivuye muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo nibirimo igipfungo cyinshi cyane. Munyemere Perezida Evariste Ndayishimiye niwe nyene yishikirije yuko amabiro yari yabagize n'abarongoye Red Tabara aya mabiro yose rero yo ayerereye mu gihugu cy'u Rwanda n'ibindi bitandukanye yagira ashikirize. Evariste Ndayishimiye rero umuhinga mu vyerekeranye na politiki gushikungu rero ibintu bejeje gukomera cyane nga mu gihugu cy'u Burundi kubijanye no gutegura intambara aho ku munsi wejo nyene ariho twabwira amakuru avuga yuko sinyare zejeje kubura mu gisagara cha Bujumbura aho nyene bivugwa yuko rero ku kibuga c'indege hoba hari umuntu yikitse mu kiza cuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu bibazo bitandukanye akaba rero yinjiriye igihugu cy'u Burundi aho umwanya ku mwanya ashobora gutangazwa ikintu gikomeye cyane. Ubu rero arashobora kugendura indege zinanone zikoroka nkuko amasoko yacu avyemeza aba ku micungara y'icubuga c'indege citiro Amerika yo ndada ibujumbura bamenyesha yuko rero ibintu bitameze neza mugabo kandi ibiri ko biraba biteye ubwoba turubuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Turubuze rero gutanga umuco kuri ibi byose biri ko biravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi aho nyene bivugwa yuko rero hari ingabo abasirikare batari bakeye bahejeje kwitegurira urugamba nubwo biri uko rero abasirikare bamwe bahejeje kugumuka na Perezida Evariste Ndayishimiye aho bamenyesha yuko batiteguriye kuba ndanya bibonekeza muri ibikorwa bitandukanye byo kugwana intambara badatahura. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira biraboneka yuko intambara yatanguye ubwo Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo kugirana ibiganiro na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu nyuma Evariste Ndayishimiye agaca afata ingingo ikomeye cyane yo kugurisha abasirikare bacu muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho batari bakeye gushikunga rero huko bagaragaza umubabaro bivugwa yuko rero kuri uyu munsi ariho nyene bivugwa yuko rero vyatanguye kumenyekana yuko ata musirikare ari kuri kuvugana n'abaryango biwe aho nyene muri ico gihugu ca Kongo aho nyene nabaguye ku rugamba abagisirikare ca Kongo kitaba iteka mbibutse yuko Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe na CNDD-FDD n'abandi batwara igihugu cacu Burundi biraboneka yuko rero ibiriko biraba ari akamaramaza Felix Antoine Tshisekedi akaba ariko arahenda Perezida Evariste Ndayishimiye bibutse yuko rero na wa mugambwe wo mu gihugu ca Tanzania ohejeje gufata ingingo ikomeye cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye wo rero ni wa mugambwe wa CCM nkuko amasoko yacu avyemeza wahora utanga itegeko ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi biboneka yuko rero igihugu cacu cy'u Burundi kuri ubu ngubu rero atari co nyene cifatira ingingo na cyane cyane kubijanye na politiki umutekano n'ibindi bitandukanye aho Perezida Evariste Ndayishimiye ahabwa amategeko n'abandi bo mu bindi bihugu ivyo rero bigaca vyumvikana yuko wewe adashoboye gutwara igihugu cy'u Burundi ivyo rero bikavugwa n'abatari bake mu banye politiki aho nyene bamenyesha yuko ibikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibikorwa rero bitandukanye kandi birashobora kugira ingaruka ku banyagihugu bacu aho biboneka yuko umwanya ku mwanya rero Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuburaba abanyagihugu nanone babaye bafashe ingingo ikomeye cyane yo kwiyamiriza ikiringo ciwe nkuko amasoko yacu avyemeza mugabo biraboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye intwaro yiwe ishitse aho mwasi ashaka aho biboneka yuko rero ahejeje gutegurira na cyane cyane bakeyi mu basirikare bemeye na cyane cyane kumuja inyuma mu nyuma z'uko rero akabandekeza igenza w'imbonera kure inkozi kibi ziriko zirarusha abapolisi iterabwoba n'ibindi bitandukanye aho nyene izo mbonera kure arizo nyene ziriko zirahabwa imyimenyerezo nk'iya gisirikare kugira ngo zizobandanye kwivuna umwasi Evariste Ndayishimiye wambariye urugamba ese koko turashobora gutana mu mitwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ese koko birashoboka yuko RDF irashobora gusubira inyuma ni mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye wewe atacho yinon amakuru dufise biraboneka yuko abasirikare bacu bariko rero baranondekarira muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo aho nyine icubere General Major Evariste Ndayishimiye yabarungitse mu ntambara badatahura gushika ngo rero akaba atawure kuriwe kuvugana n'abaryango biwe biboneka yuko Evariste Ndayishimiye ategerezwa rero kugira ico ashikiriza kandi agatanga umuco kuri aya makuru n'ibindi biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi mugabo ibi byose rero igihugu cacu Burundi jicotera imbere mu nyuma z'uko biboneka yuko arimo abasumba bateye ubwoba bibutse yuko aya mafaranga adadazwa abasirikare bacu atahashigwa mu kigega ca leta nkuko amasoko yacu avyemeza twagerageje rero kurondera umwe mu begereye ikigega ca leta abegereje igisirikare n'abegereje ubutunzi bw'igihugu bamenyesha yuko aya mahera ataho ashigwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho kugira ico nanone yigira ku bihugu bitandukanye nkaho nyene yari yagiriye urugendo mu gihugu ca Gabon kubijanye nuko umukuru w'ico gihugu wewe yafata ingingo ikomeye cyane yo gukura ko bimwe uvyare nanone biba intambamye ku banyagihugu ba Gabon ariko Evariste Ndayishimiye wewe yahora anenga kandi atwenga abarundi baja mu makungu bakavuga yuko ataco bigayo Evariste Ndayishimiye yategerezwa nanone gufata ingingo ikomeye cyane kugira ngo abarundi tubandanye rero tubaho neza abarundi batari bakeje ntibishimiye kandi banezerewe n'ingingo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gufata ubwo nyene yafata ingingo ikomeye cyane yo kugara imbibe hagati y'igihugu cyacu Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda vyaboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ingingo yafashe ari ibangamira abanyagihugu bo mu bihugu vyombi hagati y'abanyarwanda n'abarundi gusa kuri ubu ngubu ikibabaje mugabo ni ingene abanyarwanda bo ngaha mu gihugu cyacu Burundi bafashwe nabi amakuru akomeye cyane kudushikira ava mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha yuko abarundi bari mu Rwanda bobo bameze neza amakuru dufise yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nanone yafatiye ingingo ikomeye cyane iyi ni ingingo ishobora gutuma abanyagihugu batari bakeye bibonekeza mu mabarabara atandukanye biyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we w'igihugu cya Congo nyiricubahiro Felix Antoine Tshisekedi amakuru akomeye cyane kudushikira nuko Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye bahejeje gutangaza yuko umwasi umwe bafise rudende ari umwe Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yateguye imbonera kure zitari zikeye aje gutegura abasirikare bakeye bemeye kumuja inyuma amakuru dufise yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yiteguriye urugamba imbibutse yuko atagikozwe igihugu kirashobora kuba ipotopoto nkuko tubikesha abatari bakeye mu gisirikare bamenyesha yuko bobo batishimiye uru rugamba ni nyuma yuko vyoba bihejeje gukomera cyane ubwo General Niyombare yoba yishike nga mu gihugu cy'u Burundi hari ico banigishika bivizwe na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'amabanga akomeye cyane General Alain Guillaume Bunyoni yashikirije kumenyesha makuru Bob Rugurika vyaciye bikwega akarambaraye ninde yoba yakuye ko sinyare ku kibuga c'indege citiriwe Mike Ondanda i Bujumbura. Amakuru dufise mugabo yemeza yuko ivyakorewe ku kibuga c'indege citiriwe Mike Ondanda i Bujumbura vyabaye ubwo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakoboca batazeranda kugarika yarajeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi ni nyuma y'urugendo rukomeye cyane yagirira muri Zanzibar. Amakuru akomeye cyane dufise ku bw'amasoko yacu muze kunyemera tuyagaruke ko mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru yose twabateguriye reka dutangurire kuri iri jambo ry'umusirikare Evaristo Ndayishimiye nk'umubeshi Evaristo Ndayishimiye n'intwaro ya CNDD-FDD gusa bibutse yuko CNDD-FDD yose itarimwo abasumu ahubwo CNDD-FDD itarwa n'abasumu huko tubibona turabona yuko CNDD-FDD ishoboye vyose ariko nanone bikaboneka yuko nanone ataco ishoboye bivanye n'ibikorwa bitandukanye kwigisha imbonera kure ibikorwa vy'ubwicanyi n'ibindi bitandukanye. Abanyagihugu bo mu bisagara bitandukanye batwandikira baturungikira ubutumwa ko twobatabariza kwijanye no kungera imbonera kure ziriko zirakora amabi. Uwutwara umugambwe CNDD-FDD arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane kandi agahindura ingendo itangazo ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise Perezida Evariste Ndayishimiye nuko ajeje guteguza u Rwanda akarambaraye nubwo biruko ese RDF izobandanye yihanganira ibi byose biraboneka yuko twiteguriye urugamba niko Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko azobandanya adashigikira ibikorwa vy'ubwicanyi yavuze yuko ibikorwa vy'ubwicanyi bituruka mu gihugu cy'u Rwanda ni mu nyuma z'uko ibitero bikomeye cyane byamba biboneka kandi bikamba vy'imondogoza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mbayikaze turaza kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru n'andi ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbere yuko tuyabashitsa ko reka dutangure kuri iri jambo rikomeye cyane ry'uyu musirikare yahora muri SCAM.
Manzi ntanguye igisirikare nije mu gisirikare 82 muri SCAM hanyuma nsohoka SCAM 87 nja gukorera imuyinga hanyuma nza i Bujumbura kwiga ibintu by'ikijandarume. Muri ico gihe niho rya mbere byashikiye nari nacunze naho ranza na gucunga ku kirimba cha president Ndadaye muga ntaraja muri security yiwe nivyo novuga
urakoze cyane. Tutanguye ku ntango ya kino kiganiro twari ko turabwira bari ko badukurikira yuko tuganira mu ndimi zitandukanye kandi wabitwemereye twabivugana nibaza ko nabandi bavyumva bashobora kubaza ikibazo mu gifaransa canke mu kirundi hanyuma nawe wishura mu rurimi uza kuba wumva rukorohera. Nashaka guhera ku ntango kuri kino gitabo ni igiki catumye wiyumvira kucandika nuko wabonye yuko hari ivyo bavyaramaze kwandikwa vyoba birimo ukuri kudakwiye canke nuko washatse kongereza ukuri mu kundi kumaze gutangwa niyahe motivation ya mbere yatumye wandika kino gitabo cyo ni kibazo ca mbere. Ica kabiri niyahe motivation ni igiki co bacatumye utora titre y'iki gitabo Trahison au Burundi un récit de 1962 à 1993 ni kuki wavuze guhera kuri 62 utoba wavuze kuri 1993 ushobora kuba woba umetriza gose kuko wari umwe mu bakteri bakijya gihe ni gice cyo bacatumye uhera mu 62 kugira ngo wandike kino gitabo cyawe. Urakoze.
Okay, urakoze gose ku bibazo bibiri ubajije ni bibazo byumvikana gose. Icya mbere nohera ko ni kwiyumvira motivasi cyatumye nandika ico gitabo. Icyumviro cyo kwandika igitabo ndagifise kuva mbeza iskam kuva ntangura gukora imuyinga 87 n'icyumviro cyo kwandika igitabo cyaranjemo gose cyane cyane muri ico gihe nagomba kwandika ku vyabaye ku Burundi. Byinshi ico gihe nagomba kwandika ku vyabaye 60 kuva 62 gushika nka 72 kuko muri ico gihe nagize amahigwe y'ibintu bibiri. Ica mbere nuko nahuye n'umuntu araba umugenzi yitwa Germain Bimpenda yari ashinzwe yari chef wa protocole w'umwami hanyuma arongera ashingwa na surete ariyo documentation y'ubu y'u Burundi mu myaka 63, 64, 65 ni nkumura ya matariki uyu yarafise ibintu byinshi byanditse kandi yarafise inkuru nyinshi avuga ku byabaye kera je nanje nari nsanzwe ndumuntu afise agomba kumenya ibyabaye kera mu bisanzwe ntaja muri iskama ngo nige economy nagomba kwiga akahise histoire hanyuma rero yarafise n'ibintu byanditse byinshi naranse umwanya w'uko yuko bisoma nkagendiwe kenshi nkamadahari nkabisoma tukaganira hanyuma naraganiriye n'abantu benshi kandi nk'ibintu bya 72 naravyiboneye hanyuma niyumvira yuko no kwandika igitabo kuri ivyo urumva ivyo byo kwandadaye ntibyari bwajemo icyo gihe nari nfite icyumviro cyo kwandika igitabo hanyuma msanga hariho no mu gisoda abantu natwara ndatwara abasoda barambwira yuko 72 bari mu gisoda cy'u Burundi 72 bari muri komando y'igitega naciye ngira uko je nari nsanzwe mfite curiosity nkunda kumenya ibintu n'ibindi naciye ngomba kumenya ibintu n'ibindi byabaye kuko nari ndose abarimo muri icyo gihe bagiyemo ari kurwana ari kwica ari biki barimo nyine babibonye nca ndabona nti ibintu menye ndakeneye kuzoraba ingene zo kwandika igitabo bivuga yuko nari maze gutangura kuzandandika bimwe bimwe ibyo nazandumva ni ibirongo mbye kuvuga yuko ari cyo kwandika igitabo kuba nanditse igitabo rero ubu nararindiriye igitabo kuko navuga mu ivyo kwanda dena n'ifisa makuru menshi ndavuga nti ndindire biracashushe ndabinume nze ndabisohore haize nk'imyaka 25-30 ico bita amakuru yaramaze kuva muri actualité ama actualité nk'ivyo twumva ku maradio dusoma mu binyamakuru byaramaze kuja muri kahise bimaze kuja muri kahise ingena bibonwa n'ingene bavyakira si cyo kimwe niyo uvuze ibintu bikiba ubwo nyene ico ni kibazo ca mbere nishuye ko hanyuma naho kuri titre y'igitabo Trahison Burundi en récit de 1962-1993 et d'abord Trahison Burundi navyanditse uko kubera ko habaye uguhemuka gose byabaye kuva kera byabaye kuva 62 kuva bicagwa gasore harabaye guhemuka kuva bakurikira harabaye guhemuka 65 69 78 cyane cyane je mbona yuko ivyagiye biraba byinshi byabaye guhemuka mbere abantu bahemukiye abantu bari babizigiye nico gituma naciye mbona yuko noca ndagiha iyo titre hanyuma kuba nabihere 62 niho hava niho twikukira hanyuma ibintu byagiye biraba mu Burundi byose byagiye bikurikirana ufashe ukandika ku 93 umuntu atamenye ingene byatanguye atamenye ingene bishe abasindikaliste b'abahutu muri mukaminge atamenye igituma bishe ingene hapfuye 65 ingene abantu bapfuye ingene habaye tentative ya coup d'etat atamenye 72 ingene byabaye atamenye 88 ntuheza ngo wumve ibyo 93 byose birakurikirana n'ubu biracyakurikirana n'ubu n'abantu baracavuga ngo ivyo 72 uko byabaye babivuga bamwe batabikurikije abantu babivuze bakurikije amarori ya miyopi y'igihutu n'amarori ya miyopi y'igitutsi ugasanga rero tuca tuza turajuragirizwa abarundi tutamenya neza ingene dutera imbere
urakoze cyane afite ndashaka nyene uhere kuri iyo titre na motivation yacu ariko kugira ngo duce twinjira mu izo n'izo ry'ibitabo cawe nashaka nkubaze uduhe un petit résumé ku bipfuza kuzona gisoma bumve témoignage yawe waratanze la première partie yo kuva 62 gushika 93 imbere yuko ndadaye yitoza agatsinda nyuma agashaka ubutegetsi amaze amezi atatu akaba agandaguwe nabo bakorana nashaka ngo usabe uduhe un petit résumé y'umwanya muto cyane kandi merci beaucoup ku nyishuri kwatanga zigufi kugira tuze tubona n'umwanya wo duha abandi bashobora kubaza ibibazo kuko ikiganiro kiza kumara umwanya w'isaha n'inusu. Urakoze.
Yego meme, urakoze. Icambere nagomba kuvuga urumva navuze aho cyatanguriye mu byo mvuga mu gitabo harimo cyane cyane ingene gwa gasora pfuye cyane cyane umugambwe Iprona. Kuko amacakubiri yatanguye mu mugambwe Iprona. Bitangura neza na neza byari byatangiye bwa mbere neza na neza ikongere yabaye muramvya aho batora usubirira gwa gasore. Niho habaye ikibazo cha mirerekano Paul mirerekano haba nabandi banigana ico gihe rero niho akiye atangura mirerekano kuko bari bamugoye ko atotogwa niho akiye haba ico kibazo kingene yotogwa atwara umugambwe nawe aca bifata nabi muga naho muri ico gihe Paul mirerekano atabifashe ibintu cyane cyane byerekeye ivyamoko kuko ari kumwe n'abatutsi batadesinye umunsi bari kumwe bande hari abantu benshi bari kumwe niho hari haba ivyo vya Moronvya na Casablanca byari bitandukanye byose byarimo abahutu ibindi byarimo abahutu n'abatutsi hanyuma rero ikintu cyagiye kuba gikomeye ni 1965 hari habaye amatora ayo matora abafise ikibazo ucambere habaye ijambo ryabaye harabaye ingorane i Burundi abantu benshi batazi itarike le 1er juillet hajya umukuru w'ibuga avuga ijambo umwami si ntiyari Burundi umushikiranganje wa mbere yari yakuwe hanyuma haca haba nta muntu numwe yari ahari uwaci yafata ijambo yaserukira ico gihe u Burundi yabaye directeur général muri premier ministère niwe yaciye aba kuri protocole ari hejuru yavuze ijambo ariyo yitwa Gervais Nyangoma ijambo yavuze ryabaye ijambo rikomeye gose rifise ubukare bamwe bafata yuko yavuga ivyo vya moko abandi nabo bavuga ugerageje kuraba neza uwo Gervais Nyangoma baravuga yuko yarafise ivyumviro bimwe vyo ba marxiste vyo ba communiste hanyuma bigaca bituma harabaye kutumvikana ivyo agomba kuvuga n'ivya ni vyavuze ashobora simvuze ngo ntashobora kuba yagombye kuvuga imvugo ni yari itomoye neza mugabo hacabaho ico kibazo rero kibaye rero amatora nayo ageze kuba hanyuma umwami uwo yashize kuba umushikiranganje wa mbere yaciye aba yaciye ashiraho bihe umugani umuganwa ariko wariko uwo umugambwe pepe wari ufise abantu bashika 10 batoye abahutu n'abahutu bandi bo muri Iprona bashira imbere bagomba kwaba nyene Gervais Nyangoma umwamara mwanka kuberangira cyane cyane iyo diskuru yavuze niho rero n'amatora y'aba mustanderi niwe yari bagitorwa kwa mustanderi baratorwa baca babaho bato intwaro ari ivuga ati nakabaye mustanderi ha ibintu byagiye biraba rero mu gisirikare naho nikijandaru mucharona ati ibiriko biraba cyane cyane abantu abahutu ibintu biriko biraba bariko bararenganya bamwe babahutu ibintu naho batoye urumva uko biriko biraba niko je nimvira nsomye ibintu numvirije n'abantu ngene byagenze baca byumvira bati dukura umwami rero mugiye bakura umwami no bamenyesha yuko bagomba kumukura no bamenyesha yuko umwami yagiyeze gutabagwa n'umukoloneli yari muri eta major umubirigi yari cegera ku gisoda cyari gifise umwajwe wese kuri poste zo hejuru mugabo wari ashinzwe igisirikare kapiteni Micombero mwenge yari kapiteni si bamutabaye mbere ababizi ni Rusiga yageze ku intervene hanyuma mbandanije ivyo vyabaye urumva hariho bamwe bapfuye abandi nabo Serukwavu yari yagirishije ku detarahunga Gervais Nyangoma biranka abamufatira mu nzira aciye ahunze Serukwavu mu nzira niwe yaciye avuga ati bariko barica umwami baragiye kumutera abatutsi ageze za busangana niwe yavuze ati umwami baragiye kumutera abatutsi haba n'umushinga amateka nawe navuga ati abatutsi barisha umwami benshi ibintu vyabaye vya busangana biravanze gose kubona uwo bahuriye uwo ari we igituma baciye bagumuka harimo mu gitabo ndabivuga n'ivya mirerekano ingene vyagenze hanyuma dushitse ibindi vyagiye birakurikira 69 hariho ivyo bita rukudo nkaka nikiya kiri ngozi abantu bazi ngozi za muyinga barahazi bavuga yuko hariho abantu bagiriye inama aba ofisiye kugira ngo bazibagire kudeta hanyuma aba ofisiye bose bafashe barabishi urubanza rwabo barabishi ha 71 nawe bavuga ngo habaye kudeta abanyamuramvya tentative ya kudeta abanyamuramvya harabaye imanza bagomba kubica mugabe barabari kurira urumva abaho vyacye n'ingorane y'abahutu acavuga ati 69 nimwe babarikuriye kuba abahutu 71 murabarikuriye kuko ari abatutsi nivyo vyavugwa hanyuma rero hariho igindi cigifukera 72 niho acaba gutera bijya byabaye byi amaza rumonge magara kigwena abo bateye nabo mu bisanzwe hariho inama zaba nyinshi hariya zabera kenshi mu misiyoni y'abaproti hanyuma izo nama zagirishwa n'umuntu yitwa Biyorero n'undi yitwa Mpasha Serious Mpasha ubu tuvugana Serious Mpasha aba muri bidonville y'i Dar es Salaam nari nagerageje kumurondera ariko byarananiye kugira ngo ambwire neza hanyuma hariho nabandi bandita muri ico gihe rero niho baca bariko baragerageza kwiyorganiza baca bafatanya n'abantu bahunze bari mu ngwano ya bamurere bamye bakabira muri Kongo bababembe bari bahungiye Burundi abo bantu bagira ati twe turazi iby'imiti babafasha mu by'imiti bakabafasha na entrainement n'abamanye n'abo bamurere bagiye kwica abantu barakurikira bakankadra bakongera bakabasuka ko niyo miti mbere bagwanya iminsi itatu baca rivugira ngo mwatubwe iminsi itatu iheze ngo bizuba biheze baca baritahira ntabaduze ruguru ntabateye arabamayi murire abateye barabarundi bamwe bari Burundi abandi baza barava muri Tanzania naho babiyorero bampasha baza bava muri Tanzania bo hanyuma ivyo murazi ngene byagenze igisoda kije ngene bishe nuko abo bishe ba intellectuel n'abantu baba n'abantu basanzwe bigisha n'abantu babahutu babishe mu byugu cyose jewe ndafise uko nimvira ko benshi batari babizi hanyuma tuvuye kuri ivyo 72 murumva ko nk'igisirikare cyari gisigaye ki atabahutu bakirimwe hanyuma harabaye igihe 76 mwarabonye bamwe barabibonye kudeta ko bakuye micombero mbere micombero yahaswe no kugaruka ku ntwaro ko bagaza yagize amakosa sano wagize amakosa ku basoda bato bato hanyuma bagaza nyimurazi intwaro yiwe yuko cyane cyane hari ibintu by'iterambere mugabo ikibazo cy'amoko ntacyo yigeza akora ko haraba arasenyugwa asenyugwa 87 je nari mu gisirikare nari mu ofisiye ndavyibuka neza ningene buyoya yagize kudeta bikanka nuko aza kugifatanya aba ofisiye ndibuka ingene bavugana ati none dushire hundi hakaburu bagomba ngo bushira bo hanyuma ibindi navyo byaciye biba nivyo rero kubera yakora conference ya labor hamye bavuze mu France bavuze ati umuntu tuzora dufasha zoba yagize demokrasi mu gihugu ibihugu byinshi biratangura demokrasi ikibazo wambajije kigarukira ngaho kuko ntiwambwiye ko nja kubindi
urakoze cyane nashatse kugarukira ngaho kuko igice cya kabikiza kuba kiraba iby'urupfu rwa Melchior Ndadaye na avant et après sero ya mantuza y'amatemanyaje uba warakozwe nivyo wiboneye wowe nyene nashaka mbabarire gato ntangurire kuri Rukindikiza Gracien agomba kuja mu gisirikare hanyuma amaze kugishikamo ivyo yoba yarakoze donc c'est avant 93 récemment twarumvise témoignage watanze si récemment haraheze iminsi uvuga yuko winjiye mu gisirikare kugira ngo uzokore kudeta ikibazo cha mbere nashaka kubaza kijanye n'ico nyine iyo declaration yawe kuki winjiye ave nunavuga ko ari wenyene uva ko nabo mwinjiranye mu gisirikare ya Memton sinzi ko ari abo mwaba mwigana canke abo mwava hamwe ku mutumba canke abo mwari muri promotion imwe yose kuko muri promotion nko bari muntu ava mu ntari imwe gusa ndashaka udumuco kuri ico kibazo ca mbere naho kidasa n'ibyo muri iki gitabo ariko urukurikirana n'igwe ibyo wa declare rushobora gusanga ruhurirana n'ibyo washize muri tema yaje gitabo cawe iki kira kabiri ndashaka kukubaza se none tema yaje wa warahawe byo babiri muri iki gitabo uremeza ko plus banane yoba yarabayeho canke itabayeho cyo ni ca mbere ica kabiri kuvyabaye 72 na muntu atovyinjira mu noze mu madetaye ivyabaye 72 wibaza yuko ubutegetsi bwari buhari bwo bwarateguye yuko biba donc nkuko bivugwa na bamwe bavuga yuko ubutegetsi bwa rwarateguye uko abatutsi bo kwicwa kugira buronke ico bitwaza kugira bwica abahutu canke hoba harabayeho abari mu butegetsi atari ubutegetsi bwose abari mu butegetsi mugaba bwati onaye no opportunité z'information digitale ku bashobora kudesida kugira ngo ubwo bwicanye bushore kubaha amaturonka ho duca nibaza ko ari ibyo bikurikira twaza kubaza
hanyuma bon urakoze kubibaza ibyo uko ninjiye mu gisirikare ego me ndavyemeranye uko ninjiye mu gisirikare si ibintu nyegetsa ubu narakivuyemo na jero kuva 72 maze kubona bica abantu bamwe imbere ndababibonera baheje kwica abantu ariko naciye nyumvira ingene sinumva ingene abantu bashobora kwicana muri ubwo buryo sinabyumva neza cyantangura kuva ico gihe nari mfite imyaka 11 naciye numvira ko ntegerezwa kuja mu bintu kugira ngo ndabe ingene ibintu byohinduka ico gihe numvira ko nuja muri politike mfite imyaka 11 hanyuma hasigaye imyaka 2 ngo meze secondaire niho nabantu turi kumwe babagenzi si nta muntu numwe twuva kugatumba kwa mwe twari kumwe hanyuma niho twiyumvira tuti ibintu kugira ngo habihinduke mu gihugu bitegerezwa guca demokarasi nishoboka nta mugambwe twashobora gushinga byategerezwa byaba amakudeta twayumva mu gihugu byihinya na hino kugira ngo uhindure ibintu wateza kugira kudeta uri umusivile ntagira kudeta ugomba kugira kudeta wateza kujya mu gisirikare nico gihe rero twakiye twinjira mu gisirikare bamwe ubu nta kibazo marinje 81 abandi nabo 82 hanyuma niwe mugambi twari muri ako kabwi twari dufise ko tuzohaba duhirika ubutegetsi mugabo twari dufise programa tuzogira kugira ngo ibintu bihinduke ngivyo byo byamoko n'ivyintara n'ivyigiturire n'ivyo ubutungane ibintu byinshi twari dufise ibintu byo kubigwana byo kubihirika kandi twari dufise ivyumviro muri ico gihe kuko ivyumviro ntivyari byinshi twari dufise ivyumviro dogosha byo bita dogosha gushika mbere ibi byari bimenyerewe muri Afrika hanyuma ico ni kibazo ca mbere ica kabiri naco Prince Mbananiye ndasoma ibyandiko banditse notamment Martin Dayahoze ndumviriza abantu benshi ibyo bavugamwo kubwanje narasomye igitabo ca Simbananiye ntabivuga ko byinshi kubwanje sinobabwira neza ko ari byo canke atari byo jewe ngomba guhagararira ngahani sinobabwira ko ari byo canke atari byo hanyuma ngaruse ku kibazo cya gatatu naco 72 ubwicanyi bwarateguwe n'abahutu neza bwate abahutu bose muranyumva bwateguwe n'abahutu bamwe biyorero masha ntita n'abandi bamwe mbere bamwe cyane cyane byari abantu bari muri za pepe simvuze bose abo bari barahunze baraheza baragaruka mu ijoro niho batsa mugabo ico mvuga gutera intwaro y'u Burundi yari ibitse ije ndabizi ndabifitiye neza ndabizi neza ko bari babitse intwaro y'u Burundi mvuze intwaro y'u Burundi simvuze ngo nakana naka bari babitse mugari bo bamwe hariho bamwe bari babizi baba batasangije amakuru n'abandi ico ni kindi kibazo hari abantu bava muri Tanzania bababwira neza yuko bazotera bari babizi neza ico hanyuma ikindi naco mvuga kuja kurondera ntare wa gatanu mu Uganda bakamuzana i Burundi muri ico gihe nyene biriko bariko baritegura igihe bamushikana i Burundi byari bimaze kugera hejuru rwose ibyo kwitegura byo gutera kugwana bakamuzana i Burundi hanyuma baramuka bateye bakavuga ko ari abantu bantare baje bari bazi ko bazogwanira hamwe birumvikana yuko hariho abantu bari bazi ko abo bantu bazotera kugira ngo bazane ntare muri ico gihe kubera iki bazana ntare ngo baka kuko ni ibintu bica byumvikana ko hariho bari babizi byari bifatanye ko ntare ntiyari kuza i Burundi mugabo bo babi kuko bazi ko bazoca batera muri ico gihe nico gituma hanyuma ikindi naco ico novuga ubwicanyi bwakurikiye ivyo sinovuga nta na hamwe nzi ingene byateguwe birashobora kuba bya kubera bamwe bari bazi ko bizoba ivyo muri politike hariyo ibintu bita vya machiavelisme urashobora kureka ikintu kikaba kugira ngo ucugire ikindi ivyo biraba sinshobora kuvuga ngo ndabihaririye mugabo gutera si babitumye mugabo ndavuga neza ko bari bafise amakuru